bagwera ba go tshwanelo wena ba tlhokega
la tsana lana re fitile maralo tshirinji ri ile ra jola lo jola ba go pula
le hasanya ka o dira bonnete ba gore everything is fine ka ngwana eish ndi bona ba lenga ka gore ke drop the protection order
eh ke tsi borogane I've sent you the proposed cover that we agreed on
okay we'll take it out
Skeem Saam tonight at 6:30 p.m. on SABC 1 Mzansi for sure.